lendaba yaba nesinye sezigameko esingeze sazikhohlwa.
Molweni bethu nakhumbula ekhaya igama lami nguNomaru lapho. Rulapho ndivu wasematatela. Na uqumbu ndiyafumane xa ndiyovakatshela utata womntana wam njengondliyo. Ndiye ndiye phaqumbu. Ndibhalele khumbula ekhaya uba ndifuncedo ndifuna umntana wam uMT. Kuthiwa abonakali bethunana. Abonakala akavile ayiveli nje into into yakhe nje ayibonakali bethunana. Kabantu bambiza amagama amaninzi banje ufuna ukumazi. Abantu abaninzi bambiza amagama amaninzi. Abanye bathi nguSpirit. Abanye uSpirit abanye bathi uNality. Abanye bambiza uba uZwabi. Banisa amagama akhe, banisa amagama akhe bethunana. Andizeli uba umntu uqabe ngamazi. Amazi ngelinye igama kula magama akhe. Abanye bathi uPensile. Nkosi yam. Abanye bathi uEarpart. Ngumntu enamngelo akavili kwakuvela. La magama ke ngenxa yokuba emncinci ubizwa ngawe kuthiwayo uyagqibela ukubonwa ke endaweni kuthiwa kusebathroom ku-online Instagram kulaa ndawo gama layo kuthiwa kwakuselu andiyazi la mla ndawo andijazi ndingafuna ukuxoka kodwa ndicala ndincedini sifumane nomntana wam bethunana. Ewe kaloku kuthiwa lo encipha nje engabonakali ngenxa yentsango kwaye uthola intsango ave ibhityisa bethunana kuthiwa ave inciphisa. Sewenzeka le nto yomncipho wenxale ezoli yengoku. Ewe namba fazi intsango ndandiyidla ngobona ndisemnci ndandiyidla intsango ufuzo luyagqithisela. Ndiyamcela umntana wam bandicale ndifundise yena cale ndifundisele umntana ndiyamfuna noba mncinci uvuka ahlale mhlawumbi amncede abe mkhulu xa sithe ngoku samfuna khamaske sifunini uba afumane ngabe mkhulu naye afane nobhontshisi nombona lo abe mkhulu uvuka ahlale uyanceda. Ngicela ukuthi ndifunise umntana wam simfumane. Khumbula ekhaya ndiyakuthemba. Ndiyakuthemba khumbula ekhaya. Xa umntana wam simfumane.